unataka my attention. Eti na kupanga my temptation. Kama unataka my affection.
Baby, show me your love.
Karibu na mimi, karibu na wewe.